jinjiraachu kabarotiin qabu si wajjin jiraachu dadhabee si wajjin.